tubangamiye ibyiza mu Rwanda twabigezeho ngaho komeza tuyobore.
Amateka yo kubaka amateka yo kugira ngo urubyiruko rwacu abana bacu abaruhubu n'abazaza ejo asange igihugu kibiteguye kibaha amahirwe bakayubakiraho bakageza icyo gihugu ku rundi rwego ruteye imbere.
Uwo ni we dusangira kuri intambwe.